Ahe, namukana kambe ka master Xitsonga analyst. Chanel. Yeah, of course, I'm the type kind of like King Tshinya, la allegedly yi teka na ku gebiwa Marimba nsati. Shogun. Yeah, so ka sungula of course ra the 12th of November ni fika ni scroll ka account ya King Tshinya as you can see. Don't fika ni scroll ni fika ni kuma ku fika post a video as you can see here. Yeah? So before hi faka la swi kahle hi twisa ku hi nga yi sukele ku hi beef leswi ku hi leswi ni swi vonisaka swona na ku hi sukele la King Tshinya hi yona yi nga na vutswaka kahle kahle yi posted this video
na xi twa xingoma lexiya xa gebo wa Marimba ma xi bixi lexiya ma ni swi twisisi no wa tlha rhasarhasa xi lexiya xi kha xi nga bini i swi swi nga swi yimbelela kwala mara a ngo tluli na xinhonte xexiya la xi vhumaka wa twakala ku vhuma munhu laniwa i queeni liya hayi mpfalo ya gebo wa Marimba a lwi a nga bangi lwa betaka luya.
So obviously kwalana a yi rhunga project ya gebo wa Marimba ya ha ku humaka then from there hi ku se hi vona ku this video so a hi tlangeni ta tlhe hi vulavula afterwards.
Tshinya Vantshwa n'wana mani
ya
yi ta tshemba hi nge believe hayi ni n'wi tirha ku n'wi tirha ku ya va na matripula. Geba ni ku byela everyday ni geba wa Marimba laha i nga tlangeni kona mfana ni nsimba yi goveki se ni siye 3 wa matripulu 2 wa vafana na nhonyawu bebi nghena movheni ni ku khapa
bayi geba Marimba mina yi nghenaka timovha leti
zama ni ku pfalela bebi
as you have seen ni nga ti vonile hinwexe King Tshinya yi le ku kombiseni ku hi site ra yona yi tekela gebo wa Marimba nsati so munhu u kho i tagwini la itsina mpaka so a hi n'wi chekeni itsina mpaka as you can see sina mpaka mi nga mi kha mi n'wi tova vutani la ka channel I think i vekele ku nkoka tivhidiyo to tala guys tivhidiyo to tala mi ta mi kha mi n'wi tiva dani tlha ni tsala na vito ni ku sina mpaka so you know her already ende loko mhaka leyi ku nga ku ri ya khalenyana vhidiyo yi ngo va ya ha ku releasiwa ni hi leyi na yin'wana picture ya ku khatiweni siku rin'wana kwala as you can see swi kombi na ku i ya khalenyana mhaka le a hi zama ni kuma post leyin'wana picture leyi ku a ku ndleka yini fast fast la leyi a ku ri 22 October as you can see a simple kitchen swa ku nkarhi loyi a ya ha ri joni ngwenye as you can see na caption swi kombi na ku mhaka leyi nga yi ri serious ne ku ndleka yini it's confusing so it's here as you can see there so hi ta khi hi voni swoko ri ta kha swi famba swi ya kwini to be honest and ni nga za ni cheka hi side ra gebe ku ya a ku yini so if video yo tirha kahle I might check on his side then yi va yi sukini loko ri ya suka vhele vhele hi leswo maswilo swi kahle xona alright
kotesi a ni swi tiki ma va muprofeta kumbe mi lo profeta wa kerekeni kumbe nsati wa n'wina mara hayi a hi nkarhi wa swona sweswi time nyan'we yi rhongo ngopfu a hi nkarhi wa swona sweswi hi ta swi vona hi January minkarhi ya mifasting sweswi i December sweswi hina hi busy le xitarateni hina swi swo swi endla se swa hi love you na nsati swa khomeleta van'wani vanhu va le ku lovoriweni sweswi lava nga xeriwa January swi tin'wele mina ku nixela hi nkarhi wo lovola a swi nge endli yimelani January yimelani January hi ta vulavula kahle January loko mi ri serious loko mi nga ri serious mi wu kuma wun'wana.